Bob Mayor, kunjani Bob? Ngiyaphila nami. Njengamanje we are joined by Ubaba Mpabanga, who is the mayor wakhona la Umzimkhulu Municipality. Nice ukukhuluma naye nje. Sifuna ukwazi ukuthi baba uzizwa kanjani nje ngakho konke okuvelile edolobheni lakho.
Mangikubulise kuqala, ngibulise nababukeli bonke Umzimkhulu wonke namaphethelo. Hey, ayi aphele nasozwaneni. Kube khona nokudideka. Siphatheke kabi kakhulu indlela okwenzeke ngayo. Akhange sicinge into obana kulento ebeyibonakala yenzeka xa beyiqala kuvinja imigwaqo emikhulu uchiswa nama truck. Ukuthi kanti aphi isingisele khona izawufika tatata nalapha eMzimkhulu. Okubi kakhulu ke kuniphazamisayo jikelele kuzo zonke indawo ezichaphazelwe yilento. Ayikho enye into endibangela ukuphatheka kakubi novalo, ngoba indlala ibonakala isikrobile ngokuphindaphindiwe, ngoba indlala besihleli sinayo ngenxa yokungabikho kwamathuba omsebenzi. Xa kuthi ke ngoku elo gcuntswanyana sinalo lamathuba omsebenzi libonakale litshabalala ngolu hlobo, loo nto iyasiphazamisa. Indlela okwenzeke ngayo xa seyingena le nto kubonakala uba nomzimkhulu ungekhoyo unjalo. Ndiqinisekile bayazi abantu basemzimkhulu uba umzimkhulu njengoba ungathi kukhonile ufuna ukubonakala uyiyo usuka phi. Ukuba ke ngathi ke ngoku ngexeshana nje yonke loo nto incinane ngolu hlobo esinebhongo ngayo ibonakala ifuna ukutshabalala nje ngosuku njengoko bekwenzeka kwezinye iindawo, iphatha kakubi loo nto. Kodwa ke siyavuya simbonga ongasentla kuba uwabonakalisile amandla akhe. Into yokokubana kwenzeke kube khona amathandazwe abantu be-industry nabanye abantu ababeyinxalenye besuka kuma-security akhona we-business nabantu abaye badlala inxaxheba on behalf of the municipality ne-subs imbali injalo, kodwa bame ngenyawo bathi soze eMzimkhulu ibe khona le mbubho ngolu hlobo eyenzeke ngalo kwezinye indawo. Sichaphazele kakhulu ngoba zitshile izinto ziluthiwe izinto ezininzi ziqhekeziwe. Okokutsho njengangoku aba bantu bebephangela kwezo zitolo bachaphazelekile. Asiqinisekanga into yobana bazawuphinde bayifumane naloo mathuba okuphangela. Kodwa lo nako-nako wenziwe kuzama ukunqanda isimo, zikwazile iivenkile ezinkulu ukusinda. Ubox usindile noko abantu basemzimkhulu bazazakwazi ukuthenga. Uspa esindile, uMaxins esindile, imall isinde yonke. Benze omkhulu umsebenzi abo bantu, siyababulela kakhulu, siyazidla ngabo. Sinqinela abantu abanjalo. Namhlanje besidibene apha sihlanganisa izi-stakeholders zonke zasemzimkhulu ukuzobukisana ukuthi xa si-analyze yonke le meko sithi kanene kufanele sime ngaluphi uhlobo ukwenzela into yobana nanini xa inokwenzeka, kuba siqinisekanga bigqithile na, kodwa kufanele sibe ngoku ingasehli entla nje ngale ndlela eyenzeke ngayo, sibe nendlela yokuthi siyibuka kanjani indlela eyaphambili. Sivileke izimvo ziphumile sanendlela esinikezana zona, kodwa eyona engamandla yethi siyabanxenxa abantu bakowethu. Noko noko bantu bakowethu masicingisise ngaphamba senze, masingafane sithatheke nje zintetha ezikhona. Le nto yale social media ebonakala iyindlela elula yokuhambisa noba yeyiphi na imeseji efuna ukuyihambisa, mayingasifumani noko size kwindlela yokucinga. Masikwazi ukukhumbula ubuntu, singafane nje sithatheke nantoni. Indlela eqale ngayo le nto abantu bangene ngendlela erongo. Ndiqinisekile owayesakuba ngumongameli apho ekhoyo uba ngabe uyibonile le nto okanye xa eseyibona uyawuphoxeka kakhulu futhi uyawuphatheka kakubi umntu omdala, ngoba ayikho nakancane into esondelele kuye onokuyiqhathanisa nje uthi hayi angafana ncume xa eyibona okanye eyiva into eyenzeka eMzantsi ngegama lakhe. akhonto udibana nowesa kuba kumongameli kule nto yenziwa. Ngabantu abamdaka abanenhloso ezimbi ezifuna ukushabalalisa uMzantsi Afrika kwiinzame zokuthi ubomi babantu buguquke bebhetele. Ndifuna abantu bayibambe bayigqale nje kakhulu into yokuthi ngalo lonke ixesha mabacingisise ngaphamba benza. Akekho omnye umuntu oza kuafektheka kule nto yenzekile ngaphandle kwabo bantu bebeyenza. Siyayinqanda kakhulu abantu bakwethu masizikiseni ukucinga makuvuka ubuntu sikwazi ukuyiqonda into ingaphinde isehlele into enjengale. Ingakumbi kubantu abatsha. Ukuphela komzimkhulu awupheleli mna nawe. Uphelela intsha izoba nawuphi umzimkhulu ngomso. Ukutshabalala kwengqalasizinda eMzantsi Afrika ayipheleli mna nawe, iphelela aba bantu abatsha. Xa bengayikwazi ukuyicinga into bayibona into yobana le singayijabulela nje ngolu hlobo kodwa ize kuthi utshuda sina future. Sinabantu abangakwazi ukucinga uba kuphelela. Siyayicela kakhulu kulutsha lwethu, siyayicela kakhulu kubantu baseMzimkhulu, kubantu baseMzantsi Afrika. Noko masime ngoku sithi ngxi, sicinge kwenele, masiwuthembe umthetho, siwuhloniphe. Sinazo indlela kwilizwe lakowethu elikhululekileyo, sinazo indlela zokuphakamisa ungoneliseki apho singeneliseki khona. Akuqali sihleli ziba khona imatshi, ziba khona iprotest, ziba khona, zinendlela yakhona elawula ngumthetho nendlela yokwenza, hayi le yembubhiso. Sizenze esikanongqawuse, ayihlukanga kumba kanongqawuse le ephantse yasehlela. Ingasiphindi, kwenele ngoku, masibambisaneni nje sisonke ngoku sigade kuba siqinisekanga bigqithile. Ifuna sime ngommo sisonke kwiintlaka zonke zasekuhlaleni. Ulutsha malubuzane likhumbuzisane luqondisisane ngaphamba lusuke lenze. Iintlaka zethu esinazo ekuhlaleni mazazi uba kwenzeka ntoni. Ungafane kwenzeke nantoni nje singakhange siyiqwalasele sisonke sibone uba ilungile. Ngaloo mazi nje ndifuna ukuma kuloo ndawo. Mayihlale phansi ibambe umthetho.
Mayihlale phansi ibambe umthetho. Usho kanjalo ke ubaba umhlonishi ubaba umeya ubaba Mpabanga evakalisa nje ubuhlungu bakhe nokwethuka ngento esivelele. Kodwa ke siyabonga kakhulu ngokuthi leadership is in control. Njengasho nje ubaba ukuthi kade behlangene bezohlanganisa amakhanda njengama stakeholders wakhona la eMzimkhulu ukuthi kuzenziwa kanjani ukuthi isimo esinjenga nalesi singaphinde sisivelele. Siyabonga kakhulu. Dream on TV. Yeah, it's been a long day. Thina kade namhlanje siyibambile sehla senyuka sifuna nje ukubheka isimo ukuthi ngempela ngabe konke kuhamba kanjani khona la eMzimkhulu Town. Lapho khona namhlanje ngithi bekuqalile izitolo zivulwa sibona abonline babantu engakaze ngababona namhlanje belayinela ukuthi bayongena ezitolo. Sibonile futhi namaphoyisa lana esikhothe i-truck kubonakala ukuthi ama-truck aqalile ayazama ukuthi angene ezitolo afakele i-grocery abantu ngoba kubonakala ukuthi baningi abantu abazodinga usizo ne supply of ama groceries khona la eMzimkhulu ngoba sibonile nje ama neighboring towns like Oxopo or High Flats sababona oBhulu sababona uUnderberg bebe khona nabo la eMzimkhulu okubonisayo ukuthi ke amadolobha wabo ashayekile kakhulu ubona ku affecteka nezidolo ezinkulu ekuyizona eziba supplyayo ingakho ke sibonile namhlanje ukuthi abantu bebe khuluma la besho ukuthi bafika 8 ekseni kodwa bazobathola usizo ngabo o2 bantambama nangabo o3 abanye nje basazama namanje ukuthi baqhubeke bathole ama groceries bathole izidingo zabo abazidingayo. It's been such a long day kodwa esikufundile nje futhi ukuthi akhona amaqhawe ngakithi bakhona obhuti bethu obalume bethu abangalali abahlala laphayana bakhempe around ama businesses netown asemzimkhulu o inkunzi protection ababhuti osantako ababhuti nje basematexini ama businessmen kuba bonke abantu ngisho nabangama mentionanga even ama political parties are involved nama forum abakhona nje basebenzana nokuthi kube nokuthula nokuthi ingaqhubeki lo mkhuba ombi kangaka wokulutha. Siyabonga kakhulu as we continue to rebuild uMzimkhulu, as we continue ukuthi silungise okonakele siqhubeke nje sibambisane sonke. Usihlale nathi ku Dream on TV.